bendera mi mabu.
High temperature.
Kibinjo kadendi bendera mi mabu.
Masinta.
Kibinjo kahonda moro biro gituon.
High coffee.
Kibinjo kahonda moro biro gituon.
Masinta.
Kibinjo kamuchi bende ngadore.
Difficulty in breathing.
Kibinjo kamuchi bende ngadore. Corona gala gala, waye uru walogre tuwa joka nyana. Waye uru walogre tuwa joka nyana. Ikmoko duto mawamulo wa sanitize. Ikmoko duto mawamulo wa sanitize. Kithi eduka sanitize. Kata kithi eduka sanitize. Kidonje gari sanitize. Kata kidonje gari sanitize. Kiuse chiro sanitize. Kata kiuse chiro sanitize. Juma use duke orwak mask.
COVID-19
naka jo tuk tuk orwak mask.
Global virus.
Ibet makanga orwak mask. Kati bet makanga orwak mask. Kata dereva orwak mask. Nyaka jolende nyaka londo sanitize. Ewa uoge bayo oe ya ye.
Stay home.
Wawoge bayo oe ya ye.
Yeah.
Ini yota moja rachar gini uktugoda. Ini yota moja rachar ya China yuak. Ota mombogo Europa yuak. Imota mombogo uktugoda. Oketho chumi Afrika yuak. Inyoketho chumi jo Kenya yuak. Oloro tije jo Kenya yuak. Chuodo ke udi ticho kethore. Oloro skunde nithindo yuak. Onego jodongo nyaka ujane. Ini chamo nithindo nyaka imine. Omiyo wamire thuolo gi mita chiel. Sipna wa mire tuolo gi mita chie.
1 meter part.
Obedo wadu mie mita chie.
No handshake.
Obed nyaminu mie mita chie. Kata obed ya hera mie mita moja.
No hugging.
Ya usipni mie mita chie. Ya wakata jalemu mie mita chie.
Wak masko mera.
Sipna mie mita chie.
Don't touch your face.
Johanna Swekra sanitize. Johan Mitumba sanitize.
Wash your hands.
Johan Domena sanitize. Kata jo thip thip o sanitize. Naka jo tel tel o sanitize. Un jo boda u sanitize. Jo boda boda u sanitize. Jo maywa yo rimba u sanitize. Kajodolo sanitize.
Sanitize. Wash your hands. Keep distance. Off your desk.
This thing is not a joke. Deno nguasi.